bishitse bakaguha muri comedy scene yo gukora seriously bakaguha isene mu gitanda uri kumwe na kano ka brother kanje wobishobora
byose kigasanga ndagerageje
seriously ugabisanga umutipe musohokana uramukunda sana bye mwe ugabisanga mu munsi wa mbere cyabikora muri cyo gihovya kiragutse
ari babikoze nyene biragutahura ariko mu gihe ari rya mbere abikoze nyene nk'umugabo wamaze kubana urabyakira nayo kudari mwirukane kandi ariwe yakuzanye uri yakira nyene ari rya mbere ngibaza karatabara kamenye
ucuzura muvyura urehengera cumubaza ati wabikoze sangape ukajirengera izo sazi gize ukajishira yo leve
bibaye ngombwa umuntu wabikora nyene kugira ngo ivyo bintu vyame muri make yakubungire ndamubaza ikibazo ariko nitaye ku vyo king boss kwa yavuze muri team bavuze yuko bidakwiye kudukundana ariko je yakubu ndamukunda yakubu ndagumanda kubaze yuko nkunda
okay sawa mapenzi ni original ariko problem Mr. Kibire vyakure munani aha Mr.
Jahe
vyo munzu stag Isaac TV ho
Marema na bane na mwakunzi ba Isaac TV nkuko mwamudukira na misi yose mukuturabira ibintu byacu mukura ibintu biri on trend maze ko tubakunda cyane gose kuri mikoza Isaac TV muri kumwe na Starboy nkuko yamabikora misi yose mukubazana amasanamu no kubazanira amajameze neza cyane gose ngize guca nkavuga gusa iri jinde sho kuba ufise ijwi ryiza muganiriza ari ryiza mugagenda riza nari ryiza kubera iki kubera mwebwe murabona komeze neza ndi ngaha kubera mwebwe inyuma ya kamera turi kumwe na Juma Jux mukuzana amasanamu ameze neza nanye ndabimufasha kuko nje nisi zirumba sinotagatari muri kamera nico gituma ndaba kunda narabemereye yuko nzobazanira abapeti bakina comedy duheruka dukorana na CEO navumbuye umukozi wiwe nyene umujournalist muravyibuka cyamvuga ati nzobazanira baki abakinyi biwiwe asanzwe afise nkitara kugira murababona ngaha ukuntu bameze baraberi bameze fresh ndabasanze kuri tele byo si tele deja kugira dushobore gukora kimwe kabiri gatatu kane gatanu turi ngaha kubera twafashijwe kandi turi ngaha kugira dufasha abandi reka rero nicari ngaha anyu mu makanya gatoyi mu nkundire kugira ndabicaremo ngo ni Elimix talent. Ni Isaac TV rero njya kuri channel yabo kwanza kugira amazugire ubu mu abone wabo byo byiza gusumba kugira ibikorwa tubitangure tumeze neza. Uri kurandaba mukunzi wa Isaac TV njya kuri channel yabo nimba tudufise ibihumbi bingahe biraba Isaac TV. Njya no kuri badino watipe muje kuyabonesha kugira muri ibikorwa byabo. Kuko comedy si ikintu cyoroshye ni ikintu tegura ukagira hane ugashyiramo inoti kugira urakushobora kuronka umukate w'abana. Hano nicaye hagati y'abasita babiri n'abahungu babiri. Naho bari gukina mbona baberewe sinzi rero ko bakina bambaye izo mu misa na byonzi ariko ndashobora guhera ino mu bamfu bw'iwanje kugira dushobore kubaramutsa mvuze menshi cyane ariko mumbabarire mu rurimi rw'iwanje ngira nicyo gwaremeye kugira mvuge menshi reka mpera ino kuri uno mudada yambaye amarori naho atanguye kura yagicyo cyo umeze neza dada
neze neza
cyane
yego
okay ku mazina gwe dusenye n'abatangura uramutse n'abakunzi ba Isaac TV bari kubaradukurikirana kuko ni benshi badukurikirana kandi n'abakunzi ba Elimix TV n'abakunzi ba Elimix Talent bose tubaramutse
barankije cyane ubwo mwese mukunda gukurikirana Elimix Talent nitwa Pamela
witwa Pamela kina comedy kina film cyane no munsi muraza kubinkinira live ndaca siswira kumwigeme ndaja kumutipe kuko ahari gitsina gabo ni gitsina gore kiba kiri pembeni nase guca mpere nsubira ngaha anye cha duhindura duhere ngaha kuri uno mutipe yakinye comedy ariko arakora ku matako wari kurakora ko kazi kawe bizo cyabigufata bice bigunguka nyene bice bibikibazo ariko turamusa abakunzi ba Isaac TV gato kandi umukomedi yari umukomedi no mpeti ndamwemera arazi gukina comedy mukumwakira rero tumwakira kina
oya kwanza ruri ya rujisha ruri koranda fa kwanteye ubwoba c'est impossible no kuri
ruri ya gwa Juma Jux
ya
ni ruri ya
ugwa okay nibaje kwabari ko haranda bo kesawa reka nongere ndabashimire mwakoze kuba mugoma mudutege amaso muturaba
yes uno mutipe nawe yambaye ishati kijeshi ntituzi ko ari general ntituzi ko ari general Elimix Talent reka nawe tumuramutse kandi arongengera aramutse n'abakunzi ba Isaac TV n'abakunzi ndetse ba Elimix TV cyangwa Elimix Talent
yego nanye ndabaramukije cyane yego nkabandi mukinyi muri Elimix kumazina nkaba nitwa King Bosco akaba ari president wa team ego
ni uri president ro president na CEO eh uri president mwari wa CEO cyane uri CEO aya mu majambo yose CEO
ba muri umwanya sinova ko nitivyo bose mugabo ndashafa
ndashozi comment
oya ngina serious cyane cyane ego
comment urumva rera za kugora turi nga mwababonye rero uno mwigeme sina mwibagiye yabona nagenda cisha mu kugira nyene uyu unyacajana no uyu wacharabo bajana uyu chatujana ega nawe rero nawe nabaramutse gatoyi mwabuje ni bon
Sawa.
Meze fresh.
Cyane gose.
Aberewe.
Murakoze.
Okay, turamutse abakunzi rero bariko baradukirikana ndazi ni benshi cyane.
Ndabaramukije cyane mwese bakunzi ba Isactive amena Elimix Talent.
Nawe kina series cyane ukina nyene comedy nyene.
Nkina comedy.
Ah, mukanyari urabikora.
Cyane gose.
Okay, nibaza yuko presentation yakwiye murabona nabandi ni benshi bahari kandi babikora neza cyane gose. Tubashyigikire rero kugira bigende neza cyane gose. Nashimye kubasanga kuri tele kugira dushore kuyaga byinshi kandi ndazina support barayikeneye kuko bari ngaho bakeneye akajumbu agateke ikirayi fresh kugira ibintu bigende neza cyane gose. Mugarero baza kuncanga amazina araza kumvuruga. Ah, nanarimwe nibuka. Ariko ko biri ko sereka mpere ngaha. Sister wanje, sister wari kwara dukurikirana. Ubikora uri kura kina comedy cyangwa uri kura kina filme uri kubikora nk'akazi cyanye uri kubikora kugira wijyohere
ndabikora nk'akazi kandi nabikunda nabikunda
bishize ukagira umukunzi akakubwira ati eba ku kazi uri kura akora ama tubandanye urukundo tumeze fresh ubvya kira gute ni ahe decision kuri wewe
yandikora nawe ndabikunda sino vyemera
uko umuhe batya chomoka
sino umuhe bano umusigurira neza
akazi akwanya akavuga ati mbo utegezwe guheba akazi bya nkabikunda abakobwa barakunda guhura n'iki kibazo gasanga uri kura mukinisha kina fresh we mwabahungu muca mubabuza kwironderera umukati gamwa muhombeje n'ababoss muri ico gakakubwira ati reka turakunda yarazi ko ndagukunda kandi ndakuba kandi akagwa kira kitu umusosi fresh yageze ntari ya anye pembeni hari yabiri yabanyene mu mwinyegeje fresh none kuri wewe umva byogenda gute gaheme wihagarare ko
sino biheba ko yana ndabikiyemo ndabikunda atawo yarampase ndo sino biheba
ariko no mwigeme ni yabiheba ikiganiro kiguma kuri Isaac TV bazo gumakira nzoce ndamushikira ntubone ivyabaye
oya sino biheba
Kiri watu wetu ramubwira rero ubuzokudraga uri mu rukundo ajya
Yeah.
Uzoza wese cyangwa uri kuradukikana n'umuntu mukunzi wa Isaac TV mbwa ntucu mushima. Umva ni waza uzomenya yuko azobandanya akora kano kazi. Reka nje kuno umusista nawe turi kumwe. Mbego nawe ndamubaze gute. Bishitse bakaguha muri comedy scene yo gukora seriously bakaguha isene mu gitanda. Uri kumwe na kano ka brother kanje. Wobishobora?
Sinzi nge gradoshi kugasanga ndagerageje.
Seriously? Umba ibintu vyo apana bya bya mafilme mujya mushuka hariya bakaca berekana umuntu ariko aranyagara seriously
oya tunosho
ama bishitse naho gasanga muri ko murakinana n'umukunzi wawe deja mukundanye seriously ho n'umukunzi aho irashika bakababwira bakahasene umuntu ezo gukora seriously byo kunda
oya ntabyo ushobora gukora naho bari umukunzi w'umuntu
oya tugutse turabakurikirana twibaza yuko ari byo mwapanze Tubaza ko ibyo mwapanze kumbe hariya gahazi.
Oya ntabwo ariko ibintu byo bikwiye kugenda nyene. Nabyo no kubahuka.
Okay, iyo tukotaravugana nabigeme, abigeme sometimes turababaza tuno tubazi turi VIP, tunovuga nka VIP privé. Iyo wifuje ushaka nk'umutipe umusokana cyanke, umutipe mwobana ko bameze gute. Kuko abahungu bari gutandukanye kandi bose ndufise comportement zimwe. Nshobora kuba nkunda umuceri, wunda kundi kijumba, wunda ku mwa nshatse kuguha example kuko twese ntidukunda le caractère zimwe. Rememe caractère. Kuri wewe wifuza umutipe ameze gute cyangwa ufise wameze gute?
Banye ntabwo biri ngombwa ko ndavugira ngaha ngo bose bace bamenya ko nkunda umeze uku cyangwa se umeze uku ushaka gusanga ari abatabyakiriye neza iyo nyene ni isokre y'uwanje nta wundi muntu mukwiye kayimenya ye
okay ikibazo cyari mu gusa n'urangiriza ko birashitse urarose umukunzi muga ntwari umuzi mumaze kubana ugasanga birashika nyene mu ijoro karota tukira abana twararota ugasanga wagize petit besoin ugasanga waciye usobahanura ugabisanga umutipe musohokana uramukunda sana bien mbe ugabisanga mu munsi wa mbere cyabikora muri cyo gihe vyakira gute
ari babikoze nyine birago bitahura ariko mu gihe ari rya mbere abikoze nyene nk'umugabo wawe umaze kubana uravyakira nayo kudari mwirukane kandi ari we yakuzanye uri yakira nyene ari rya mbere ngibaza katabara kamenye
ucuzura mu vyuru cyo rehengera cyumubaza ati wabikoze sanga kajirengere zo sazigezo kajishira yo leve
bibaye ngombwa umuntu wabikoranye ne kugira ngo ivyo bintu vyamebe mugabe bibajya mbere nibaza ko bitoka bibi misi yose umuntu atasanzwe bimenyere ni bibintu biba bisanzwe cyane
gume nanye ndazi gukina komeda hari utatunze ndo ndabaza reka amazi kano ka brother kamuze ko ari ka brother gusa sinashatse kumugaya ngo na ka brother no mu brother grand frère
preza
haje ukunda gufungura iki uri muhira
reka Nyamani nyamani kwa chitwa.
Kundi nyama.
Jenda kubituki ngwa chingurube jewe. Ndagi kubitukuri kuhami. Hanyuma rero ndumva brother liko rirangura uje kumpamagara generali Yakobo. Niko ni
Yakobo kandi ni wa wundi yibikigira cyo. Yibikigira ikigira 10. Ba bantu bakera.
Aya.
Yakobo so wa wundi aduka kugite.
Eh wa wundi yori la komanira imye.
Okay, grand frère nka uri kurakira uri kurakora kazi no vuga yuko gushutinga barazi bakagira shuti bagakoresha amahera menshi cyane. Kuri wewe nk'umutipe cyangwa umuhungu uri kubikora nka kazi ndiko ndagerageza kubabaza kino kibazo kuko si wo hari yanye ashaka abantu bazogumara abakozi biwe kugera abandanye gutera imbere. Uri kubikora nka kazi cyangwa ubikora kugira wiryohere cyangwa ubu star.
Okay, ndabikora nka kazi kandi nkongera nkabikora mvuga ati kugira njyohewe eh kuko urumva ikintu ne wogikora utajyohewe eh oya
nico gituma uri kumwe n'uya mukobwa mukobwa murakina wewe habandi bishuza uwavuga ati nimumureke aragwaye ubwo umukorako
eh bijya biragoye eh
ubwo umukorako ngo amureke ngo aragwaye
ahubwo bujya buhungu bwarambabatse sa
ugira ugire mwambiri
nari natuntuye oya maya mbiri.
Nani moya tatu cyane.
Wa pili.
Reka tujye none umusore nawo itandukaniro hari hagati umusani n'umustar.
Nibyo nubaza ko byose ari mu mutwe niko nokivuga. Hanyuma kuba umustar si kuvuga ngo singabirano yo ari wese. Oya. Kuba umustar ndijisho by'abandi bantu kugira abakwigiko. Hanyuma kugira ngo bamenye arabaje mu busitare bibaza yuko ari kwinezereza mugabo twege nimba nk'ishure tuba tugiye gutanga hanyuma akanakazi twe twihaye tugakora nk'akazi kandi twaba tuvyi tubineza
itanikano sindajyumva neza umusitare n'umusane
oya umusitare n'umusane byose nico kimwe no biva ko bose naba bose n'abastare cyangwa bose n'abasane ego
ego shaka ku umusane n'umusitare sinzi rwaza kutwishura bakunzi ba active
Oya bifata ko nyene bose n'abastar gusa.
Nura biramaze gushika muri team y'wanyu kabona ndabona harimo abigeme beza basa neza kuko ndezi kandi twese turi beza. Ukiyumvira umukobwa muri mubo mukinana.
Bo,
bisanzwe birashika. Ntucu hari uvuga ati birashika ugasanga yagiyamba imuzi yo gukina ugasanga igera hari ko cyangwa kumwe. Ya ya ya.
Birashika kubera twambaye umutima twambaye umubiri
n'ubwo
ngawe si bya bose oya je muri team bose bafatanga bashikanga bashikanje
cyangwa n'uyu w'inzo
nawurimo
nawurimo
oya iyo tubigize tobe turasambura team kubera twotondera iterambere
ega ega munzera umwe n'undi bari famiye aho nyene nimwe avyara n'umubeba cyaguma aho nyene
Ego mugabo sino wikwemerera kubera ne twunze rumba tuba dusambuye team tuba tugiye kubaka ku wacu rumba mu bisanzwe tugutura kora akazi kugira bitwegwe muri remix yacu tuvuga ati tugomba dukwesha cyangwa tugomba dusora umukobwa wacu muri team kubera tutanga inyigisho kubi bajya bari hanze babona yuko tuturagira ibintu by'ubusutwa mugamo twege muri twebwe tureza gaciro
muri ko murigisha abantu
tuba turigisha abantu kugira batwige ibyo turiko turakora ego
okay Dusana bayaze byinshi ariko sishobora kurangiza ubunyeneje mu gameshi ya karimi ni kanini ni karekare ariko gatoyi mu kurangiza ikiga biramaze gushika ukabona mu journalist ariko arabaze nawe kimbira kubaza umuntu ndashaka kumba rizi no mwigeme kibazo nawe uko yanavuze ati igitsina gore ni igitsina kobwa kugira bigende neza urabaze ikibazo no mukobwa ni ngaha aca kwishura kandi nawe narakubaza kimwe ku kindi nawe uraza kumubaza uri ya kimwe ku kindi kandi ubaze ikibazo nawe no muri VIPive winjire sibyo papa Uri tayari cyangwa mbe ndavuga kugira mwe muri iyo mviye. Nawe uraza kumubaza ri. Papa ko tayari?
Ndi ko tayari.
Eh mubaze rero.
Okay ndamubaze.
Nizi nurivuge kugira nyene tujyumbe.
Wahe.
Uyu.
Uyu. Okay jeje gitumbulangana. Ndamubaze kibatsi. Kubera iki? Baba bashaka yuko abasore ari bo basohokana. Bo nti badusohokane. Ndashapfuye. Ndashapfuye eh mubaze.
Okay.
General Yakov, don't bang of your cards. Muri make, ngerageje kukwishura. Sinibaza umukobwa agiye gusohokana umuhungu mubona umengo ni ibintu by'igicibwa cyangwa se ugashobora gusanga umukobwa atamafaranga afise birashika none ushobora kumusohokana gute atamafaranga afise ariko iyo umuhungu agusohokanye mba numva nyene uyu muntu yenuri tayari mu muri byose uba wumva nyene iri hepuku
ko wumva yakwishye neza
oya cyande ko ndabwiye abo bakobwa nuri karandaba jeman na mukobwa nyene Ego ndamukeneye tubonana ariko apana urukundo no jamais.
Ubonane gusa. Eh?
Eh tubonane
ku. Ubonane.
Oya, ngapita maso.
Okay, nawe cyumfasha uno mwigema kubaze kugira nawe cyuburimbira ikibazo za kumubaza ya General Yakob. Okay.
Nawanza mbaze.
Ah, atangure ngo tangura wewe musaza.
Ego Pamela, je kibazo nagomba ndakubaza ikindi. Ah nagomba kubaza yuko tweye gusa muri timu yacu kuri uru mukobwa mwiza yuko zoduheze gusa icyubahiro gusa kubera
abakobwa ikibazo cyanke ushatse kunganira ikibazo mubaza ushake winjira muri VIP prive nima mubaza ko ari
ego nagomba kubaza Pamela wese uri teguye yuko zotwereka umuhungu mukundanye muri timu yacu kugira ngo tumara mara
nzo mubereka ariko nari muri timu yanyu kandi na office nabwiye ko ata office
urumukuntu yishuye zo mubereka ariko nari muri timu yanyu kandi nabwiye ko ata office abavyumvise bavyumvise nawe cyubazike waza Yakobo
mwabuze yuko muri make Yakobo ngire ndamubaza ikibazo ariko nitaye ku byo King Boss kwa yavuze muri timu bavuze yuko bidakwiye kudukundana ariko je Yakobo ndamukunda Yakobo ndagomba ndakubaze yuko nkunda
Okay, sawa, mapenzi ni original. Ariko, problem, Mr. Kibire vya kure munani. Aha, Mr.
Jai.
Jomunzu, staki.
Okay, tukishule kubzo vya mera, kukira mwe murukunda, ta vya munzu, mwe ambiri.
Na kibazo, usanumbe kwa yako wangu, munda na kini.
Ah, nijo shaka kumina.
Biasi.
Okay, naura mwa. Ni kimwe kukindi ukabona kubaje ikibazo kigoye nawe ugasanga uratinye kumubaza kica kiba kimwe kubusa
King Bosco nashaka ndakubaze nanje wobuze ko yashatse ndamwere ku mukunzi na jene navuze ko atawo mfise kandi atari muri team nanje nshaka ndamaze ko yafise uri muri team yacu canke amufise
ndabyiketse ko hari kweri cyo kibazo nakibajije umenga numva umuntu avuze ngo Okay King Bosco tubwire nujya
bo je muri timu nibaze yuko nawe urimwo oya nawe uriho kabisa kubera jewe nuko nyine nimereye gusuko nyine
urumusimbo
ego
urumujeshi
neza cyane
gumangira gapira kugira kayashu nyene mu cyamuvyumva okay itandone ngira mbazi kibazo kimwe cyanyuma Ikanda chihozi ndazi nuvuga byinshi ariko abantu bose muko muradukikana na murazi ko tubakunda cyane kase ni usozera kugira mu mwese agenda arasozera mwabonye ni team Elmix talent kwe kumutashize ko Elmix comedy cyane ni taragusa talent harimo tarazo se zitanduka
irimo umva irimo byose umva byose birimo byose birimo
byose byo tuzi byose birimo
ego
Okay gato ikibazo nsana usozera kuko yo ndiko ndakora ikiganiro mba nifuza yuko abantu ndiko ndakora ikiganiro bashobora gutera imbere muri kina kiriya cyane bakoronka ikina kiriya ahega ndakubaze numvise ko ari uru mu chief no vuga abasubiva cyane kuruta CEO ya muri kano kanya nkoweza akababaza ati Elmix talent ikintu mwifuza cyane nk'umuntu ashaka kuba supportinga yubafasha iki n'icyo kintu mukeneye mumva nyine ko gikwiye kuza muri nka bitatu vya mbere
bo icambere muri Elmix icambere to dukeneye iterambere cyane icambere hanyuma sino bazanga kwishimira je yo ngoma kwanza maze shimire kwanza mu bosi wacu ari wadushikanya ahantu kora sino vanga
sigushima ubgatoye okay
ndaduga kuri je wambajije baje kushimira kwanza kubera yatari ku bosi n'uyu hasinari kwashika kwanza cyane icambere ari mu cyo nifuza muri Elmix nifuza yuko abantu bose turi kumwe ariko araturaba
akora iki kibazo naho gihagaze kwano ariko baraturaba ari abantu benshi bafite ikigongo bavuga ati twashaka katarazo muri ko zitera imbere cyane cyane abantu sanga batari mu gihugu cy'u Burundi babashaka ati ibihugu by'imbi turacheka yuko abakomeje biwacu cyangwa abakina filme cyangwa bafite amatara batera imbere ubya anya yabizanye kugira zane izitarazi wanya azikusanya zizane ngaha hari gusanga atakano tafise mu gaba kakeneye responsa kumuntu ariko aradukurikirana dufate basi nk'ubu unye turiko turarabwa dufate nka president w'Ubushinwa ariko araturaba ashaka nyene ugira ikintu gizene usavye nk'umugwi tuvuga ati mbo ikintu dukeneye kuri no mwanya niki nico tubuze ndazi le challenge murahura nazo muko murakina muko muragirane ivyo byo mutegeza guhura navyo cyangwa byanga bikunda
icyo no saba ni kudusupportinga koma bo iterambere njyo rikeneye muri byose
gatoyi kudukikiranaho reka mbazi no mwigeme gacyo gatoyi arashaka ko mumukurikirana navyumvise kuri wewe ikintu ubona muri Remix talent wifuza yuko munyene nkubaje nk'umurafisi noti nyinshi bafasha n'igihe ndazi muhorana n'ibintu bitandukanye ndaza aho barigiye barabishikasanga urabuze ya taxi urabuze ya bajaji ukabura cyanke ya taxi vero mugari ikintu nka challenge kikuba ko kuvuga ati ikintu duseye imbere bya byiza gusomba muri Remix
duteye imbere
n'ubufasha
n'ubufasha icyambere tumva twose aba ntabwo ari amafaranga ariko icyambere twose aba twosaba abantu cyane cyane bakomeze kudukurikirana kuri Remix TV kugira ngo bakomeze gushyira kama subscribe menshi menshi kugira natwe tubone ko igikorwa cyacu kiko kirakurikiranwa na cyane cyane iyo umuntu ariko arakora ikintu atabona abantu bariko aramukurikirana shacika intege ifaburiye ko umuntu tubona ko igikorwa cyacu kiko kiravansa kije imbere cyane bako badukurikira bariko baradukurikirana ku bwinshi jeni ko numva no gisigure kuko amaze kudukurikirana natwe turumva ko cadushyamo effort kwanza mu gukora tukabona ati mu misiri imbere ibintu bizogenda neza
nawe je nani ko ubibona
niko naje nika ndabibona baze barayikurikirana baza baranadushigikira
ya baba abone ba Remix talent na Remix TV okay byinshi no vuga yuko nabivuze ibyo ntavuze sinzi ko mushobora ku hari cyo navuze mwamwivuze ko abantu bamenya canke abantu bashobora kumenya no banavuze canke no banababajije nibaze ko byose byagenze fresh urunu rwaruka re mu bandanye kurushigikira no vuga yuko genzo jano hose bishoboka kugira je narafashijwe kugirange kuri mikoza Isaac TV ayo ndonka yose uko ariko sindashima ariko ndinga kugira mfasha abandi kugira nabo bashobora gutera imbere nje gituma nabashikiye re kugenda bashikiye sinabashikiye kugira nduhenza no kugurugusa naje kugira nduhe nchiki hano kuri tele ariko mu basupporting je nacyo nkineye cyatare mugabo abandashaka ko mu basupporting akugira kuko bariko baritanga niya kwitangana ntarungi support umva zo chiki intege nkuko babivuze aba nabigeme baba bakeneye utuntu kwisiga kugira nti kugira batagate cyangwa akabakeneye nutundi tuntu murabiza bigeme uko kwezi kugenda uko imye ameza kurikirana murabizi sima kwiga ndabivuga n'ibyishye cyane gose reka nenda bashimire duse nabasozera dusozere twese sozera leto
okay tuvuga ati
cyagagure dusozere
turabashimiye cyane anyuma cyane yacu ni Remix talent ego murakoze
papa
okay nandi ndabashimiye ko babanteze amaso urumva
baguteze
eh bariko barandaba
ariyo ngaha
oya bariko barandaba wera andi tatishe eh
iri yari ni
hanyuma rero ni barabe ngaho aho nyina urabaho handiche Remix uchu fyonda uchu bona kanutseya agakengere acafinyako
eh
tayari
aho ni tayari mwavyumvise eh niko bimeze nawe isezera mwabuje
turabashimiye cyane bantu mwese mwadukurikiranye kuri Isaac TV mwibike kugira subscribe kuri Remix talent nivyo twifuza cyane
na Remix TV
bien sûr
okay sozere mwabuje
naje ndabashimiye cyane
umusingo
wandanye kudukurikirana kuri Remix TV hamwe na Isaac TV
ahosha
eh bazabirika kugira partage na Sabonnez
oke nagikigira intango kiburi herezo murazi kutubakunda cyane bakunzi ba Isaac TV mubandanya kudukirana na misi yose mukora ibiganiro byose dushyira kuri Isaac TV kino kiganiro uraza kukibona kandi ukigire partage ndagusabye kukiraba duhe views ukirabe fresh ariko cyo simbira kuri Remix TV kujya kuri Remix TV cyangwa kuri Remix talent niko ufisa amamega yawe gusa ukagenda kuri YouTube kandi kagusa Remix TV cyangwa Remix talent ibintu bikagenda neza cyane gose tuba supportinge kugura amamega yawe agahera utaravye ikiganiro cyaba cyangwa utaravye comedy yabo cyangwa filme yiwabo umva bimaze iki dufasha hanye kuko ushobora kujya mu ijuri imana ikazo kubaza ivyuzi utatanze wawe ni ivyuzi utatanze ugasanga nyene ibintu nyene bibaye ikibazo. Yes, kuri miko yari Mr. Home, Mr. Star Boy behind kama kwa kumwe na Juma Chukis mukutuzana amasana ameze neza cyane gose, amasana amasiku asukuye ameze neza cyane. Mwumvise na je nakinye comedy gato yari abasetse. Turiho ngabwira dusekesha abantu. Ega nawe uburi kuri atwe ngahari atuko turagusekesha nako dukoresha ama energy. Turabuze nayo ikijumbo hariya cyangwa isosisi kugira ibintu bigende neza cyane gose. Bye bye mwese mwako muradukurikirana mugira aho mwubahwe ndabakunda cyane gose yari Isaac TV iyi ni team nkunda cyane gose mwandanye kwa supporting nanye nzobagwa ko nundi munsi nzogaruka bari ko barashooting umunsi wo wundi munsi nzobavumbura bari ko barakina serious zimwe nabwira no musista. Bye
Isaac TV.